He reo pāororo, he reo haruru, he reo I hākiri ai ngā taringa o te ao. I nāianei kua whakawhiwhia John Rowles ki te tohu tā, hei raukura whakahirahira mōna. Nō te ngahuru tau o no te kau, whetū te kau hoki eke ai a John Rowles, whetū te kau mātahi tau te pakeke I nāianei ki te taumata. Arā I piki tana waiata, if only I had time, ki te tūranga namatoru I te rārangi waiata toa, I piri tana nui I tau a wāra. I kaha hoki te whakarongo hia ake o tana waiata Cheryl Moana Marie, arā I tai ake tērā waiata āna ki te tūranga ono te kau mā whā I Amerika. Nei rā ngā mihi a tā John I tōna kāinga I te uru o Tāmaki I te rānei.
I've just revived or revised a tune that I wrote some years ago called My Special Corner of the World. It's about our country and I've added te reo Māori to it. But I had a good coach called Ngā Maru Rairino, who's from Rotorua, Te Teko, and he's a very good friend of mine. And he coached me the meaning and the diction expression.
Hei tā, Rowles, kāri mō te whakatā, ahakoa whitu te kau mā tahi ōna tau.